shawo wasa ya muna ce mu kuma rai.